I'm going to go to the house.
Bakunzi ba BTV nkuko mubibona turiko tubana ya dupita pita ni kota ni mi karti ah peta ikora kina BR apeti vipi mnajua gwa sana wanaishi hapa wanaitwa gaji
Mr. Champagne
anaishi wapi sanaishi kiwe wapi sapo mnafanya nini
wacheza pia
ule sio msani Jackena
Swaga team.
Hello, it's your boy Jiri from Swag Team Plus 257. My name is Saigon Jason Gini.
I don't know what I'm saying.
Kiswahili wala.
Ndakuba jiji tu.
Hapana, tonishi sinema ni paraboliki tu ya nyumbani. Hapo nyo nyumbani kwenye nimezalikiwa. Ya ndio atoka kumwangalia mother and naelekea fasi nyingine.
Yeye
kwa bajori isi. Kugio munani.
So ibi wala bikinyi. Game. Omar ndabire nyereka wala mpedi nasikira ndo kocha.
Ibor. Ndomu anafundishaga huyo hapa.
Hapana, mimi sichezi na watoto. Jesse ndigira. Ndigira nyina umukino kabisa. Ni bishaje urumva. Ni bishaje kuri jewe.
So, none ushoboye kuyumvira nk'umuntu ashoboye gucapa gukora akantu nkako. Bona tari imana abafise.
Urumva ni imano. Urumva iyi ni biar. Mu bisanzwe urumva ni abana bagize akantu k'agakayasa ukuntu. Nawe urabibona. Urumva ni ibintu nyine Jesse inzu urumva n'ubwa mbere mbona abana bakina ibintu bimeze nk'ibi.
So ushoboye kubona umuntu afise impano nk'iyo ugaca bibuka ko nawe afise impano yo kuririmba ubonye umuntu afise kwerekana ko kaboro gitogo iyo ni talent kubona nk'umwana umuntu ashoboye kwiyumvira akantu nkako ugaca wibuka yuko nawe ufise impano nawe muri yo kuririmba uca wiyumva gute
urumva icambere kwanza no kuba supporting abana bameze nkaho urumva mugabo twebwe na mahera dufize yo kubaha ngo tubakwize bo mwisite mugabo urumva ni ikintu gikomeye cyane urabye nyene bicaye ahantu bakibaza nyene bakagira ama ide yo gukora ikintu kimeze nk'iki urumva ni ikintu gikomeye cyane.
So uvuze ati kugira amahirwe ni ikintu gikomeye ukora ikintu nk'iki nk'uko hari abantu babonye uri kuraririmba bavuga bati Saigon ariko arakora ikintu gikomeye hoba ari umuntu amaze gutahura zijya nguvu ukoresha ijya mpano yo kuririmba gutyo nawe nk'uko uvuze ati ntuhoronka amafaranga yo gukwiza mu gukwiza muri apeta afise impano hari umuntu we amaze gutahura nawe impano ufise ku buryo agushyiramwo amafaranga
kwa icya mbere ni ukubabwira kwanza abarundi bose aho bari hose ko umuziki ari akazi urumva umuziki ni akazi turabye nyine twama duta umwanya tugatakaza umwanya tukicara muhira kugira twibaze amajambo dushobora gushyira mu ndirimbo zacu gusa umwanya muniniya cyane urumva kandi birinjiza amahera umuziki na mahera bivanye n'ingene umaze kubitahura urumva ubaye serious winjiza amahera mugabo winjiye mu muziki kugira abakobwa bakubone bande mu isiti wanyu bakuvuga Saigon uraberewe twarakubonye muri video urumva ni wowe ushika kure urumva mugabo urumva kwanza icya mbere na mbere nababwira ni uko bo supporting umuziki ndundi icyo ni cyambere
hari umuntu nawe bamaze ibyo nakubajije ati wewe nakubajije mpereye kuri bajya bapeti bakina BR wavuze ati ntoro ingene bose wabakwiza sibyo nakubajije ni wewe hari umuntu yaba yaratahuye impano yawe uvuga ati je ubukuru no munota kuri ha studio ntibingora gukora video ntibingora kubera hari umuntu yatahuye ivyo nkora cyangwa hari abantu batahuye ivyo nkora ku buryo baranshira baranyinvestisamwe ku buryo atakibazo mfise
ibintu mwene tonton ni benshi cyane turavye ingene aho twavuye tugitamba kuri Lelia tukaba twinjira muri music industry ni kera cyane tumaze gufashwa n'abantu benshi cyane turavye mu mero kuri ya ecole Lelia niwe yadusore video ya mbere ya Imvura Baby urumva n'izindi nyinshi yari abantu bamaze gutahura umuziki kandi bakawukunda ni maze guhura n'abantu benshi cyane badufashije ni benshi cyane sino bavuga bose ngo ndabaheze gusuka no muri uyu mwanya hari abantu benshi badufasha
indirimbo zanyu munazidandaza cyane
kuzidandaza mbo bivanye n'ama website dusanzwe dufise ngaha mu Burundi na rimwe dufise yo kugurisha imiziki ngaha imiziki ndundi ngo abantu bafate nka 200 francs kugira bagure umuziki wanyu mugabo muri YouTube ari akantu tuganya kuko turamonetiza ibintu byacu twinjiza amahera make mugabo n'amakonsert n'ibindi byinshi nyine bitwinjiza amahera
uruva kinyakimanye numva muragaragaza ko yaronka so niki ko ubwira Beast Entertainment TV
babandanye badufasha babandanye basupporting muziki ndundi bari kubite cyane rwose turabingire twogera kure mu muziki wacu ya
yego nta bishasha ne bya swag team
ba birari byinshi cyane
nizere ko mu we turacyari kumwe turacyahura ngaha mu site
we are together man
mbe umugenzi wanyu none gute muravugana
inde Joris
oya mubingo mwe yagenda
na Joris swag dora tuvugana kenshi n'umugenzi cyane ni family
kaka na kiwe
amaze kubyara
kaka demo kiwe kandi mwaririmba
umwe turirimbana harari
kaka demo ka gihoro nyabaki
njye na byonse uzo mubaza
amana ugihoro nyabaki
amazi ihoro ni iki kwa
iswing
ya njye na bya swing man no
Bigzoy. Bip.
Nakwaje ni
kwa
sasa. Leo ni kuindana na nyinyi.
Salama wazi.
Safi sana.
Tupo.
Wanjo mekeramo kidogo.
Na okay.
Ngoma tu kwa hivi mtaraje. Eh baka mbona kili bi.
Hivi ndio kufuata na nguvu. Tuko bi ha. Naza nani.
Niko wapi?
Nenda chini mli studio je na kwa sasa ni sio.
Uli kwa jambo hili sijui.
Kwa trick.
Ni si hali ya mnyaka biga?
Sushaho za gari ni pedift.
Sina gari man. Sina gari vraiment hari ngumu. Tunajua hari ishakuwa ngumu mpaka tunakuwa tuna round duwe. Ningekuwa mu gari tungevumbua naye.
Haingewezekana.
Haingewezekana.
Hari inakuwa ngumu kwa mgari hapa ndio kwa miguu. Kwa miguu hari inakuwa nzuri.
Si ndio nakwambia? Manake sasa hali yangu iko nzuri. Biko hai sasa bro.
Biko poa.
Yani ndakuguye ko.
Engawe ndakwitabiye iki ko iri.
Nuko nyene mu byatuganire ibintu bizima. Bimeze gute no?
Safi, yego, meze neza nawe.
Uvuze ati uracerewe muri studio.
Ngiye muri studio Patrick, ndacerewe ngiye muri studio gufasha umubire twa Bonfils. Aririmba gospel aba muri Kenya.
Muri Kenya.
Ari ino mbwa no murundi.
No murundi.
Yambashije amasabi ndirimbo tuzogerana nawe na Prince.
Yego. Uno mwaka wa kangahe ugiye uno munsi nyene dushize uno munsi urimo. Umbwira no mwaka wa kangahe usubiye kandi gushirikirenge muri studio kore kura nyaruka ugende studio no mwaka wa kangahe
mwaka wa kangahe ngiye muri studio
usubi
mwaka wa mbere nagiye muri studio hari cyari neza kari nka 2005 ego ni mwaka wa mbere nagiye post studio professionnel ego ego nandi za studio za kera zimwe zo kuri ministeri nayo maze kuzijamo kera ngira umupeti
umva studio vuga uti studio ni merike ari computer
ari computer ari microphone ari fruity loops bla bla bla
bla bla bla fruity loops nambari ya gatanu nambari ya kabiri ya kera
sinzi
none muri iyo myaka yose umva kuva 2005 myaka 13 iraheze ugira ama vibe ni iki guha morale kuburyo udacika intege gutera ama vibes
ya bon cyo muziki ni nka langage yanje ya kabiri day boy ngira no kwita ya mbere nyene mugabo ndavyite gute ni ça fait partie ya oxygène yanje nibiki ego mubituma maraso yanje atera mubituma mutima wanje utera mubituma mpema mubituma shikiriza ibintu byinshi mbafise ku mutima bigoye gushikiriza mu zina gwa minsi yose ko mu zina gwa minsi yose abantu bagira ibiyago juste biri ndavyite gute ivyo tuntu two kuntango waramutse neza uraja ku ishuri uraja ukazi wafunguye mugani gake wowe n'umuntu muvukana cyangwa wowe n'umuntu mubana mushira kuyaga mukayaga mushaka kucara mukayaga nyine ibivyumvirimo by'indani muka develop icyumviro mu ndirimbo niyo nyine bishoboka donc ndirimbo navuga nti nikindi kiyago cyanje cha kabiri n'undi regisi wa kabiri nico gituma muzima busanzwe facile mu vyeye banyise bari gumere regisi mugabo usanga muziko nyita Big Zoe donc nico gituma n'izina rya kabiri nageme uko ari huwo wundi muntu
yego nkora ku murango mu icoro niyumvira iyi ndirimbo muze buyi huwa iririnje imwibutse ko kuvuga ivyo abandi byoroha ubushingana ubutore ndetse n'ubugabo babifisi zina jeno vise bari kume
ico gihumbi 2005 peut-être sinzi ku rugendo rara ritanguye uri umwe cyangwa yuko hari abo mwari kumwe
2005 twari team twari GMP jewe na GG7 na Didier GG7 ari muri Suède arabandanya ibikogwa naho hari bitoroshye cyane baravyumva nyene yo mahanga ari obligé ku kuba maso deux fois na Didier twagirana na nyiragize muri Canada yego yego arabandanya mu isengero cyane bom ntarasora ikintu ciwe wenyene mugana we nyene mu isengero yari plus batter yari plus cyane kuri battery mugaragira na hip yatwarakora na hip hop yaragira rap nibiki yego donc na vuga nti ni je nkiri ngaha kandi
ubona uracyabandanya bikorwa impamvu nabikubwiye uko nari nzi yuko mubo ico gihe bagupusa mwari kumwe mwari musangiye mwari muri mu novuga ati muri super spirit imwe yo kuvuga ati iki kintu kiturimwo nari nzi yuko bari bacitse intege barabiheba kugira ndakubaza impamvu wewe utazi cyitse n'ubu gikora music
ya bo bashora ko atari abagenzi banje mugabo hariho nzi hari abona twahurira muri studio babikora mugabo akibabona batakibikora babiraba gusa akakubwira ati eh wewe warabandanije courage yego nibaza yuko umuziki ni birafara nigene mwa harano bahura n'umuziki baka murankunda kugiranya na histoire y'urukundo ari umuntu ahura n'umuntu rimwe agacika copine sheri bebe agacika umugore agacika nyina w'abana biwe akazucika nyogo kuri wabuzukuru biwe ari n'undi muntu ahura n'umukobwa bagatera inkuru bigaherera kuri sheri juste ntacike madame ntacike nyogo kuru ntacike mama w'abana biwe donc moyese stories abo ni music ni check twana n'ibyo one love kuba yizi umuziki ni umuntu it's a love story
ugabe
love story nyene zigira ikintu zibandanya no kintu zihera harabuzishika kuri harabuzishika titire buzima bwabo harabuzihera ukuntu nyene
wakini tusi nikutape wakini tesa watanyosha mikono yao kutenda maovu minita inuwa yangu hili ni kusifu wewe ndege zina kusifu kwa nini kae kimya
umuziki ni nuko investisa kwa nibintu bisaba amafaranga urasohora sivyo duharuye kuva muri 2005 tukaraba ingene byagenda sivyo feedback y'umuziki wasohora kubijyanye na mikoro ubona bimeze gute kuva kijya gihe n'ubu ubona harakunguko ubona warahombye ubona ubikora tu compassion bavuga ati ndabikunda sino biheba mugabo ati ndabikunda sino biheba kandi hari ico ndabikuramo
umuziki bon kubijyanye n'amahera sinobesha amahera amaze guha umuziki nayo umuziki umaze kuma ni je amaze kuha amahera menshi muko umuziki uramaze kuma ikintu kirenze amahera hari abantu bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo kubera umuziki wanje icyo kiraruta igitigiri cyose cy'amahera wo kwibaza hari abantu benshi bamaze kuvuga ati yana iyi nyimbo Simon ni kwa niko decourager ni kasikira ni patia courage ivyo sinzi ngene no bivunje ayo mahera kandi mvugishije ukuri suko amahera ntakeneye ndakeneye byongera indirimbo yanje bayinguriye ama miliyoni cyangwa company ikoresheje mu publicity kama ama miliyoni byongera mugabo ntibiruta ivyo ntibizofa binduta ivyo igihe nzoba nsigaye mfise histoire z'ama miliyoni gusa umuziki wa mpaye ntago ifise histoire nimwe y'ubuzima bw'umuntu umuziki wanje w'impacts nzoba intumbi yanjye ziri kiratakara amahera si makanya amahera ko muzika ari meza studio n'amahera gura turi studio professionnel n'amahera gura dukore clip zisa neza n'amahera ugurize muri ube wambaye neza n'amahera nk'ubu ndabizi aba nambaye nabi mwari kwa mwafilmye birato byanje mukabyerekana mugakubera ari byiza ntimuza kubyerekana
mukuri kuraza twa byabureka
ya ano David ego rero urumva ni ndavyite gute umunsi hari umugaba ari abaririmbyi barahari batari bake mu muziki sometime mpora mbona baronsa amadirima nini bikavugwa ko bahembwa amahera menshi j'espère ko arabaye abahemba bitabi byo kuvuga gusa ku radio nibiki yuko ijya diri ari 20 million ari 10 million atari byo koko bo bari ko baragira nabi cyane mugari bo barabaye aronka imana ishimwe ko ndamutse ko nabaririmbye baba mazu meza basikye agendera mu miduga kandi nza tabundi buzi bakora kandi badasaba vye baba boss yego nibaza yuko donc ari umuziki uyibaha imana ishimwe ni byiza yego hama jewe vraiment sino yakana mahera umunsi ya miliyoni umunsi yaje nzo yakira
no mutima mwiza ririmbye akomeye jalas ni sawa Uko bien. Uko poa jalas. Eh, uni jalas. Uko bien jalas. Ndabona muzamu organize ibintu byitwa pamoja. Iba ari big event. Bon iyo mugiye gusaba mbona mbona ama sponsor bubihora byiborohera bajya aba sponsoriza gutahura ku investista muri kijya gikuga mu mukoze
bon vya pamoja na kirikirimo vanda bivuga ko vraiment kenshi manda birimo nk'umuririmbyi donc simba sin vraiment sin fisa ma detail yingenye vya ama sponsor bera bigenda personnellement nk'umuririmbyi ndabizi ko bitoroshe mugabe nta ama detail menshi vraiment fise sindi mu ba organizer ndi invite nk'umuririmbyi yego mugabe ndabizi vraiment ko vya ama sponsor
mu bundi nka wewe iwawe gutahura sponsor muri evenement yo mu artiste ubiha akaya gaciro even na uvuga ati je nanga ubutumwa
Ibyo none nanga ubutumwa nkoresha micro ndayikota amahera nkoresha buffer ndayikota amahera donc amahera abonetse ntibyari bibi na gatoya mugabe amahera ntibakunda kuyatanga rero twakora bataratahura ibyo ari byo ntibazi yuko umuziki tugira ni culture y'igihugu ni rimwe na ndezi baracyafite amasanamu ya kera peut-être ko tutambaye imbega tutambaye imvutano n'ubugwebero neza ko byitwa ziya mpuzo z'abavuza ingoma baca muntu menga siga ni culture sinavutse muri 70 na kangahe navutse muri 80 na kangahe nacibwenge muri 90 na kangahe natangira ico nkoze mu 2000 na kangahe sinakuze mbona imbega sinakuze ivyo nivyo ndabizi par recherche sindabizi gukora ibintu mbona mu zanga bwanje bwa misi yose ntibizogaruka ubu no munsi wasubiriye umugwi ndanga karanga wa kera niba witwa mabano cyangwa witwa nde ni big zoe ni big farriers ni sat b ubugwebero bwacu ni pantari rideshire ni sengria nba mugato bivuga mu kirundi tubivuga ku bwo Burundi tuvugira Burundi umunsi natewe iteka umunsi MTV yampaye agashimuca kagahundi muri imbyo rwose wo Burundi bazovuga ati umurundi umunsi nabaye class muri class mikomeye bazovuga bati umurundi iteka rizoba iryo Burundi Francine ari rukangira Burundi baravyakira nk'iteka mugabo ntaba yambaye ubugwebero ntaba yambaye iki abayambaye ubutura rigufi ryo kwiruka nyene na jewe culture nkoresha ubu umwambaro wayo n'unambaye
donc mon chamake
nibaza yuko ministere ya culture arageze ko turokonesa ku yari culture y'igihugu ari igihugu twa turakorera yego ama igashiramwe uburyo hakabaho festival national twa turindirira rimwe mu mwaka akinvestisa amahera bakatuzanira ababaga bakatuzanira aba artiste benshi bari hanze y'u Burundi bakera bakoze ibintu byiza tutatewe iteka ryo kubona ko twatukira abapeti kamenya kahise ku muziki donc ministère ya culture vyukuri ndavite gute impact ya ikagaragara na mvuga nti ifo ko tugera kuri nivaho ministère ya culture amenyekana kuri tafari yazi
Ketubabwire ko asa na kimwe nkibutse Yesu ndamufise
Ndabatsindi mpaga
Kandi babwire ko asa na kimwe co nkanga Imana niyo papa
Ndabatera kapa
Barihe
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 Ndabatsindi mpaga
Barihe
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 Hehe nyene
Barihe
Yeah,
fisiza totse gusuba umuzo tsindwa kapa waremye ijuru n'isubu niwe yitwa papa muriwe ni mpore oya ntagupapa byose muriwe pengine hutapata
mu mufuko bishimira amahera nanje mu mutima ngendari ubuzima budahera sifise ubutunzi ahubwo ndi ubutunzi urabaza Yesu niwe yankunze nta munsi
bamwe bibwira bibesha ngo nta bundi buhinga bashire kwibiganza bavura ta muganga ndabizi nta bubire tega amatwi nkubwire Yesu ni we buhinga
nizere petete yuko hoba hari kujya kuntu kudahabwa gaciro kw'ibikorwa byo wanyu
nivyo nyene ububasha bwacu nibazi ngene bungana mugani bunini cyane
habonaho kugikugira mu ubwo bubasha bwanyu buboneke kugira mutahugwe
bon ni sinzi gena no bisigura mbwana zikera hari bintu bumaze kuvuga kenshi ugateka badekuraje mvuga nti nimba amakampuni aho ravuta amahera ya publicity je mpora mbona nkuvukana nko muri leo barakunikiye ka message ngo bakubwira ngo utuntu ngo bazanyaga product gashasha ibiki wanatuma tuka message bavuga nti iyi message ngo hamagara ubunyenye mu artiste yitwa Prince Mushindi canke yitwa Rarijo canke yitwa Type canke GN mukamufilma video y'iminota 5 akavuga iyo produit ukayishira kuri rezo sosiyo akurikiranwa n'abantu benshi abantu benshi baraza kubona message yanyu namwe cha mu miliyoni cyangwa miliyoni zibiri cyangwa miliyoni 3 n'amahera asanzwe kuri mwebwe iyi message yanyu ishika kure hakomugira ga publicité carte mide katagire ntuzeye hama igikurikirana iki nuko uwo muntu avanganye niyo produit yanyu produit yanyiragira ingufu kuko hari kuko afite izo ngufu hama nawe aragira poa kuko abantu baramwubaha baravuga ati ah lewe sigaye muhamagara kuri lance produit yayo umunsi yagize evenement azo afise abantu benshi baje kumuraba kuko sigaye babona iyo poa afise hama nabantu bagura ibintu bibaza yuko abantu nimba je mfise abantu bashika 600,000 canke 10,000 total bankurikirana kuri rezo sosiyo zanje ndahiri nibaza ko ndimo afise zike DJ Prince afise nyinshi Prince Mushindi afise nyinshi Faraz sino muvuga Natasha sino muvuga afise nyinshi cyane ubaza ko imishese mu gatondo avyutse akavuga ati eh je imishese mu gatondo mvyutse imbere ko ngira icyo nkoze konfigura amainite ya Leo cyo ruta ko bagira ama pancarte mwera baracafye ko abantu tutanaze kandi ama pancarte atwara ama miliyoni donc bo vyungukiramo gutuko twetwa vyungukiramo
yego
mugo arumva baradukengera canke ni turi objectif yabo principal mugo diku tutari objectif yabo principal cani baza ministere ya culture différence objectif yabo principal ni iyi
yego
ni iyi kuko nta
nibo bakuye gukorganiza amategeko atuma muhabwa gaciro
exactement amategeko iki bamenye ati none umuririmbyi wo mu Burundi twebwe duteguye concert baradutoza amahera ku matike niba ubona na kimwe badufasha nakina kimwe badufasha nje kugira concert kuri EFI ndahariye nje kugira concert kuri Jardin nanze kuri kibanza cha leta ndakiriha nje kugira concert muri Odeon hose n'u Rwanda bivuga yo irazimvye ubuhegeze ku miliyoni 2 zirenga hamo gacaza bakanambira ngo kwitike ryanje ngo ndabahe ko ndizieme hama mwe mu mpiki mwata na kimwe mumpa cyenda kubariya ntibishoboka nta na twege leta na kimwe fasha ba artiste na kimwe hama par contre twege gice tugize ico dukoze bakacha tugira ico tuba
barat make rero ubu ifo yuko haba
uko bagira ico bakoze
bo bagira ico bakoze
ya twege ni twanse kubaha umuntu afise aratanga na ndabigiranya ni nko gukama inkuda turutse
kandi urumva amwe bogira uvyo yoronka do plus cyane
exactement none ko bansaba ta sponsor na ronse umunsi bogira amategeko ya Vrian shigikira econet ya mpaya mahera brardi ya mpaya mahera kwa via mpaya mahera smart ya mpaya mahera limited ya mpaya mahera baje kuntuzi yendi zieme tabatia kuna tatizo ntangorana nimwe
umva bazubaza dance wakabazoronka n'amafaranga akwiye kwa msa nawe birakuduza
njye ndakubara igihe cyose badufatira amaboko imugongo baba bifashe na yabo ya
Baita kapa. Ani byinshi mwumvise kwa Big Zoe ati turakeneye ibintu bituma twunguka do plus. Peut-être je n'ose ndosubira nituzohura kandi uri muri slow motion.
Ushaone.
Ushabiona, unaona. Bese kesho ndakutana na wewe uno.
Kesho takugonga.
Icho gihe nije nzorindira yuko wambuka. Nzokurindira urengane ama nanje nambuke. So Big Zoe, sema sasa nikuache tu why kuna nini?
Poa sana. Najua mistari.
Najua mistari ndio hivyo tena. Bana bro respect sana. What does it mean hapa? Fresh.